E mana tonu ana I te minita I ngā take mātauranga ia Hekia Parata, tāna whakatau kia katia e ia te kura kōhine Māori o Turakina. E toru wiki noi ho e toi ana ki te kura, hei tā te pūrongo a Irena Smith, e kore rawa pea e te tuki I te kura ngā wawata o te minita I roto I taua toru wiki.
He nui te aroha me te ngā kounui ki tā rātau kura. Engari kei te haere te wā ki te whakātu I ngā hua ki te manatū mātauranga.
Mā te hahi Presbyterian tēnei kura, mā rātau anō e whiriwhiri kataia e rātau. Me he mea kataia, tono mai ngā kōrero he kiko kei roto kia kite tātou ā, kei te pai tēnei kāre rānei.
Whai muri atu I te wahanga tuatahi o ngā whiriwhiri kōrero, he toru wiki anō kua tukuna ki ngā kaitiaki o Turakina. Hei kohikohi ngā tautoko, he tūwhira tonu ai ngā kuaha.
The earthquake strengthening stuff, and that's going to cost us around one, maybe $2 million. And he pōhara te hāhi Māori o te hāhi pirihipi tiri ana, karakau he pūtea.
I tēnei wā kei te kōrero te hāhi ki tētahi rōpū, kei a rātou te pūtea, hei āwhina pia I te kura. He oi hei tā te minita e hara anake mā te pūtea te kura e whakaora.
Tuatahi ko te pūtea, engari tuarua ko ngā akonga ka hara mai ia tau. Kāre mo te tau kotahi, engari mō ngā tau kei mua ia tātou.
Kua puta whānui tia te karanga a te kura mo te āwhina.
Kei te tukuna atuai he pānui ki te hāhi whānui ki ngā Pākehā, ki ngā tangata o Tomoana nui a Kiwa, anei mātou, kei hea o koutou āwhina kia mātou.
Kua puta whānui tia te karanga a te kura mo te āwhina.
Kei te tukuna atuai he pānui ki te hāhi whānui ki ngā Pākehā, ki ngā tangata o Tomoana nui a Kiwa, anei mātou, kei hea o koutou āwhina kia mātou.
Ko te whakahau a te minita ki te kore te kura e tāe te whakatutuki I ngā hiahia, ka kapi te kura a te taue heke mai nei.
Kāre he mea hau tēnei, he kaupapa hau tēnei, he wero hau tēnei.
Ka hui tahi te hāhi me te poari o te kura a pōpō ki te whiriwhiri I te ara whakamua. Irena Smith, te karere.